Bakit ang laki na ng dibdib ko?
Ikaw, Han. Okay, swim. Okay, paddle. Paddle. Huya!
Pambatang.
Pambatang?
Tina, picture na tayo.
The time is...
Conclusion! Victorial time!
Okay, first runner up. Dun, dun. Da 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 da